wanao zuia njia ya paradiso. Mwisho wao ni jehanamu.
You don't know what you're talking about! You can all go to hell!
Wait a minute. That's the...
People for what? We're now to Zuia.
Wacha wawe toleo ya damu ya njia za tu wawe.